twagomba tubakeze ariko twongera twasigira utuntu adutatu nabomba ndabibutse hariho umwanditsi yitwa Alpha Bondi yanditse avuga ati reka ndakivuge mu gifaransa ndi umwe twamugina nimutihanira imirimo ngo mushinge amahinguro yanyu ngo mushinge ibikorwa byanyu uzohorozwa bwawe bwose uteza imbere abandi icyo ni ca mbere icya kabiri tubabwiye ndi umure twamugina umutahe w'ubukene n'utuguvu twiwe icyo mubasira ca gatatu muzogoma mwibuka ndi umure twamugina hakurara ubusa mu mutwe worara ubusa mu nda
ayo namwe mu majambo yashikirijwe na Urwaruka arongoye ihuriro ry'urwaruka mu ntara ya Gitega nk'uvunira akagurwaruka kuri uwa gatandatu igenekerezo rya mbere ndamukiza mwaka w'2023 mu gihe urwaruka rurenga 140 rwo kwishure y'ubuhinga IPG rwaruramutse ruhabwa impapuro ndangabumenyi certifica zemeza ko bakurikiranye inyigisho nyunganirabwenge zatanzwe n'ikigo Sedeka yifatikanije n'iyo kaminuza hamwe n'ikigo RH cyo mu gihugu Faransa wa yorohiye yasabye kugwaruka kuzoshira mu ngiro ibyo bigishijwe yongera asaba kandi abaronga ikigo Sedeka na kaminuza y'ubuhinga gushigikira kugwaruka kugira rushobore kuronka agacumu k'ubumwe mukuruha umutahe wibanze ndetse binashobotse baronderere ibigo byo mu makungu kugira biyungura ubwenge babe abahinga babushitse Matendo Fernand arongoye ikigo Sedeka avuga ko icyo kigo ciyemeje gutanga inyigisho kubijanye n'ibikorwa abantu sanswe bakora imisi yose izo nyigisho rero ngo bazitanga mu makaminuza kugira zizofashe urwaruka kwitegurira kuba abakozi beza barangije amashure izo nyigisho ngo ziza kunganira kandi izindi zisanzwe zitangwa mu makaminuza zifasha kandi umuntu kwimenya uwo ari we kugira zimubere umutahe zikerekana ibintu biha gaciro umuntu kuko ibimubabaza bishobora gutuma atera imbere na cyane cyane mu gihe afise ubumenyi akamenya uko yobushira mu ngiro nyigisho ngo zigisha kandi nyigisho nziza ibereye mu kazi ndetse zikanatuma umuntu ashobora kumenya kwerekana ingabire abafise gutyo bigatuma ashika ku ndoto ziwe Matendo Fernand amenyesha ko biyumviriye icyo ciyumviro kuko byagaragara ko abakoresha benshi bidoga kata abakozi bafise ubumenyi bukwiye baronka kubera bataba barize kwitegurira ko mu buzi bagiyemwo nubwo barize amashure izo nyigisho zitangwa ku buntu kandi bipfuza ko zishikira benshi abanyeshure barenga igihumbi bakaba bamaze kuronswa izo nyigisho kandi abatari bake mu makaminuza atandukanye barazironkejwe ngo bafise intumbero yuko amakaminuza yose yoshikigwa
burya inzira ya mbere tubabwira ko akazi shobora kuronka ruko agasavye canke ukaronka ruko wowe nyene wakirondereye haba rero wakaronse yagahawe canke wakaronse yakirondereye ikintu burya gikomeye muri byo ni uko ushobora kugakora neza ukarangura ibikorwa byawe neza turavuga nk'abanyepolitiki ugasanga kumbura umuntu arifuza kuzoba umunyepolitiki no kuba indongozi ubwo ugasanga ntiyigeze yimenyereza kurongora abantu nicyo gituma rero tuca tubabwira ati wowe ukaba ufise iyo wumva neza ko mu byifuzo byawe wifuza kuzoba indongozi birasaba rero kutangura kubyitegurira uno munsi kumbure gutangura kuorganiza abandi banyeshuri bagenzawe kumenya ingene ubafata kumenya abagoye ingene ushobora kubatwara aboroshe abo bigora abandi ukabereka inzira umaze rero kubyimenyereza igihe wazo uza ugasanga bamaze kumenya politike baraguhaye kumbure amabanga kanaka bizokorohera icyo tubasaba cyonyine ni kimwe nuko bashyira mu ngiro ibyo tubigisha kuko ni ibintu biri tuvuga biri pratique si teori kandi nkazazi yindi tubereka ahubwo ni nka guide tubereka ati kugira wowe ushike hariya genda uku uheraha intambwe niyi kuyindi ugende intambwe kuyindi gushika ushike
waserukiye ishure kaminuza y'ubuhinga ya Gitega IPG yarakengurukiye abemeye gutunganya ibyo bikogwa kugira urwaruka rumenye uko go kwitunganiriza imigambi ndetse anamenyesha ko ivyo vyerekana ko ari gushigikira imbono ya kaminuza kuko basanzwe bafise abo baramuye bageze kunambwe yo gushinga amahinguriro kandi akomeye aremeza ko kaminuza yama yiteguye kwakira ivyiyumviro vyose biza bije guteza imbere iyo kaminuza yasavye urwaruka waronkejwe izo mapuro umusaruro kuzivyaza umusaruro mu kwiteza imbere Tangamahoro Aimable nawe yaserukiye abanyeshure bahawe izo nyigisho yamenyesheje ko bashima kuba bararonkejwe ubumenyi kandi ku buntu ngo zarabuguruye mu mutwe baritahura ubwabo kandi bariga nuko bokwitunganiriza imigambi ibafitiye akamaro baranamenya kandi uko bokwishira ku isoko nuko boshira ku isoko imigambi yabo ndetse yemeza ko bagiye gushira mu ngiro ivyo bize
no kwimenya ama tukishira ku isoko ama tukamenya no kutegura imigambi yacu natwe Urwaruka uyu munsi hari icyo badufashije mu buzima bwacu